Ukho umba ozalana nalo wobuthi ozalana nalo wokuthakathwa. Umba eke kuthiwe ubani ubani ubethwa zezinyanya. Ubethwa ngoyisemkhulu. Khona le. Masibonisane. Masibonisane ngayo. Cacile ukuba ilisho ukufa ukugula kwehlelwa into embi yenza kuyo yonke le mizi. Asiyo ndikhethe phaa ekhaya okanye kokwenu qha, yonke le mizi iyahlelwa kokubi kuqala. Okwesibini, kukho amaxhegokazi namaxhego amkela inkamnkam ancama iipeni zawo zokugqibela esondla abazukulwana. Abazali bayokufuna impangelo basempangelweni okanye abaphangeli. La maxhego namaxhegokazi soze uwave ekhalaza, kungenjalo ade enze obubele kwabo bazukulwane ogqithe nehlobo ebesenza ngalo kubantwana babo bona. Into evamisileyo laa nto kusapho mhlawumbi olusafumana abantwana, abantwana basebancinci, luthi olusapho mhlawumbi xa luhambile luyokubona uninakhulu wabantwana okanye uyisemkhulu wabantwana kuthi, kwowu, umakhulu wenu uyanimosha, uyanifekethisa. Ngokubona kwam isike yavama into yokuba oomakhulu bathanda ufekethisa kule genge ngabazukulwana ixesha elininzi. Anqabile ndizawutsho, ndibaboni oomakhulu abangafuni ubabona abazukulwana babo. Ndinqabele loo nto. Nantsi ke, ukuba ngaba oomakhulu aba sibaziyo njengalowa wam umakhulu banobubele kuthi kangaka deske de abazali bethu bathi, yhu, akasinabubele, ihlobo ayikhohlakale ngalo kuthi sasibethwa thina, kutsho abazali bethu bethetha ngoomakhulu nootamkhulu bethu, sasibethwa thina, akasafekethisi ngoku. Ngoku ke ngoku yintoni le ibangela ukuba bawubhubha xa bezezinyanya? Vele baqumbe kangaka, vele bakhohlakale kangaka, yintoni ma, yintoni bakhohlisa kangaka, yintoni? Ngoba ngoku ngokuhlwanje namhlanje kukho amakhaya apho umakhulu ebegempeza ehamba eyakuboleka izitya ezigqume ngefaskoti ukwenzela abazukulwane batye. Khani nobuhlekiwe elalini, nobuhlekiwe, abantwana bakhe batye balale betyile. She will do it. Uyawuriska ukuba ahlekwe kutyiwe imifino ngayo elalini ekuhlaleni, akanamsebenzi naloo nto. Abantwana abantwana bakhe batye balale betyile. Yintoni ngoku le ibenza ukuthi bawubhubha? Yho, bakhokhakale kangaka, bakhokhakale kangaka, yintoni? Hey, ayinawudala nte ngcinga bethu le nto, le line yokucinga ethi mhlawumbi bakhohlakele kwangoko bengekabhubhi, bantu nobasebenza ububele, ububele babungathathwa kakuhle babakhohlakele. Ndikonde singathi kum abantu bathi xa bekhula uye usihla ukuqinisa isandla kubekho ubele obukhulayo kakhulu kufana nomntondo. Uyafuna sibu ntondo. Ntondo uyabhilabhileka untondo, uyazenzela. Sakya somzali asisaqinanga ngela hlobo likamafungwasho okanye inkulu. Ithi ke i-argument yam into yokuba kuthiwe ubethwa zizinyanya ndibethwa zizinyanya ayikho, azicingi soze, ngoba yazi mna nawe thina bantu abaphilayo namhlanje esikhona apha emhlabeni ngoku, xa unoyitsala le nto uyise kude koba mkhulu, kude le, uyawufanisa ukuba mna nawe siphilayo namhlanje siziinkwembezi zabo thina. Uba bena ujonga ngelo tonela bajonga bazobona apha kuthi bazawuthi tyhini.